This song is called Dark Spaces. We're ready to go. And we're the ranks. Waiting for the wandering hand to lead me from these doors, to lead me from these dark spaces. I miss the part where I found hope. I know you very well. I know you hide in dark spaces. The world is so much my better. Glass wall, how many times do you gotta battle? Take it down, first of all, you 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 first of all, da 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 da